Ke rile re tsamaya gore o sala ntwana. Ntwana se a go kaditsi mo ba di ala maranda bana.
Oh, that is it, she knows.